Mom gue, mom gue, wah masu nyuket, ya wah masu nyuket, nunyu dan dunde, juni aja kenal.
Ko xamé rek tay légui bu fa ngay togué mom da koy tal baaw 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 xam muy la stop fa kay mu doon ni la rek.